Cause you were no, 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 no. Uru wera birakwiye ko tugushima wowe uru mwami uzuye ubuntu n'urukundo wowe uru mwami birakwiye ko tugushima kintu ufite novuga atari ukuguhishimye kuko witwa Imana yanjye birampagije ushimwe nta kintu ufite Ishimwe kuko witwima na yanjye birampagije ushimwe
Oh, she knew.